It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da. Preparing the Krabby Patty!
A few moments later.
Thank you.
hours later. Bro, what is this?